na chizi, unataka titufanye mapenzi. Haiwezekani somebody stop me. Lord of fear, my DJ, yama. Mikono juu. Chelsea.
Come on, come on.